turabaramukije bakunzi ba Imperialtv aho muherereye gakye canke mwaramutse tubibutsa ko kuri micro muri kumwe na Iterite Kabela aka Tequila no musi tukaba turi kumwe no umuntu tuzi muri game ya music yitwa One Way ako avyitwaramwe neza ariko avyifatamwe neza cane gose One Way bakunzi ba Imperialtv na twebwe abanywanyi turakuramukije cane
bose ndabaramukije cane
One Way murakomeye
tumeze bon turashimye.
Anyway, utubazo twari dufise ikibazo cy'ambere twari dushaka kukubaza. Twumvise ko ari gikorwa mufitanye na David. Ya twari dushaka kukubaza ico gikorwa kigeze he. David D. Mbega ico gikorwa nico uko twatumvise nico kigeze he. Twebenye nk'abakunzi bo dushaka kugikurikirana.
Bajonaliste murabanye rusako nk'ivyo mwabikuye.
Turabanya rusako nyene dutegerwa kuba dufise urusako nyene nico kirango mu journaliste twari dushaka kutubwire ivyo bikorwa byawe bya David D na wewe bigeze he eske nivyo canke baratubeshe ngo bari urukuru twumvise
bon ivyo bintu birahari cikorwa kiriho cikorwa kiriho nze manager we yarambwiye ko ariko arapanga video yawe ko arapanga video yawe urashaka kuzoyirekura vuba.
Okay, nkuru ko twayimbise niyo urumva na video tuyitege vuba cyane nko mu mezi atarenza ane cyangwa atatu.
Sinzi ama program yawo me gusiga ikorwa kiriho.
Yeah, cyacu nyine twashaka kumenya ko igikorwa gihari. One Way ni itandukanizo rihari ya production iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda kugira ngo umunyarwanda ave mu Rwanda aze kukurondera we uri ngaha mu Burundi. Ni rya itandukaniro riri hagati y'aba production nyine ngaha mu Burundi.
Bon kugira andondere ni kwa rukundo ndarajiste ko twa dusanze tu kontaktana na Dev na ntuzi plutôt n'ujya mu manager wa Davis D bagenzi Bernard azarum visa yo ku partage tu link kuri statut d'ange ambgati bro ko ra fresh ndashaka tuzokora ni gikorwa ko muri rimwe wanje ambgati bon ntari bi totangura projet ndagira hama itandukaniro ri hari ku muziki w'u Burundi n'u Rwanda nta itandukaniro rinini yari hari gusa Burundi iki narundi bataramenye ntibaramenye gukoresha social media cyane cyane abaririmbyi n'abarundi benshi muri rusange umuziki hanini uri muri social uri kuri social media abanyarwanda navuga yuko bamaze gutera imbere gato ku bintu byerekeranye na social media gusumbya abarundi benshi kuko nabonye abarundi batita ibintu bya social media urumva biramugora kuja kugura imbizi igihumbi za 2000 cyane z'ukwezi kose ubwiraje kuri YouTube umuhaye na link abantu bengana ibindi bintu muhaye. Okay, ariyo nani niyo music niyo monde ya music tugize ngo ntari bari hari gusa nyene ni brand ari n'ivyo barundi batazi n'abari n'aba fans b'abarundi batazi gukoresha social media muri rusange.
Ya One Way tugusanze muri tournage ya Badman niki gituma wowe na wizard designer mugumana
gituma jena wizard designer tugumana wizi just nk'inshuti nk'umugenzi ngeza kumusupportinga nkuko navyemeje muri byose aha bari mba ndahari turi mu bikorwa umva ndi muri shooting iwe hari umuntu w'umunyamahanga ariko akora indirimbo izosohoka vuba.
One Way kandi kabazo k'amatsiko twari dufise ni iki kintu kitaratuma muvyarana na Davina?
Oya ikintu cyose kigira plan abantu bose bagira plan zabo dufise maybe hariho plan z'iwacu twapanze.
Ya bakunzi ba Imperialtv tubibutse ko twari kumwe no mu star mu producer witwa One Way tubibutsa ko twego turamuganiriza twavuganye nawe bikwiriye hanyuma tubibutse kugira kuri kino kiganiro cacu like share na subscribe.